Just like the prodigal son did. I have sinned and come short of your glory. I am coming back to you. I kneel before your presence, O Lord, asking for the forgiveness of my sins.
Ogu mmiri niile ka nọ wee kpọkue gị nna. Oke ahụ na mba ka nọ wee kpọkue gị eze. Ọ bụrụ na ịrịba mee mụ niile ma. Ọ bụrụ na ịrịba jee mụ niile ma. Nna onye ga-eguzo n'iru gị o.
Onye ngọzi Chukwu gọziere mụ ụmụnne mụ. Agabi galamo,
ese no me quiere pagar, yo soy Jesus.
Agabi galamo,
agabi galamo.